Akudingekile ukuthi ube ngumuntu oqeqeshelwe ukusindisa abantu ukuze usindise impilo zabantu. Iqiniso lithi, sonke singakwazi ukusindisa impilo yomuntu uma sazi lezi nyathelo eziyisisekelo zokwenza i-CPR bukhoma. Okokuqala, shayela ku-112 ucela usizo. Okulandelayo, hlanganisa iminwe yakho ndawonye, amaqupha abheke phezulu, bese ucindezela kakhulu nangokushesha futhi phakathi kwesifuba. Cindezela ngesilinganiso samahlandla ayikhulu ngomzuzu ngamunye. Qhubeka nokwenza lokhu kuze kube kufika nosizo. Ngokwazi lezi nyathelo kanye nokugcina inombolo yabosizo ophuthumayo u-112 ocingweni lakho, ungasiza usindise impilo yomuntu.